I whakahaere here, he whakataetae kapa haka ahurei I kirikiri roa I te rānei. Ko te hunga haka, ko ngā tāngata hauā whaiora rānei e ngākau nui ana ki te mahi a tāne rore. Hei tā te Okiwa McLean, ko ki te rongoā etahi o ngā tāngata hauā nei, I roto I tā rātau mahi kapa haka.
Ahakoa kowai, ahakoa nohea, nā te katoa te kapa haka.
Ko te tino kaupapa me pehe tātou te urupare I ngā hehia o te hunga haua e Māori ana. Koenei tēnā urupare ke ngā hehia nei o rātou te noho ki te roto I te ao Māori.
Koenei te whetiwara kapa haka a motu tuatahi mā te hapori haua. Kua toru tau ngā kaiwhakahaere e whakatika ana kia tū te kaupapa. He wāhi pai e pai ai tā te hunga haua whai wāhi ki te tū, ki runga atamira haka.
Me hoki anō tātou ki te ao kapa haka o tira ko te matatini. Mā takitaki te hunga haua ki runga I ngā pau ka whakata putanoa. Me ngā kaupapa nui o te kapa haka, me te koingo, me te hiahia. Hā te rā ka whiti ki runga I a rātou, kā tū pēnā rātou I a rātou tuakana taina māma pāpa. Nō reira, ko te kaupapa nei, me pehe tātou e āwhina tērā kaupapa.
Nā tēnei rōpū nō te rohe o Waikato ngā mahi I wā wāhi. Ahakoa te ā mai mai I te tīmatanga poho kereru ana ngā kai takitaki, kua ea ngā hekenga tōtā.
I got really nervous when I started doing it. But because I had a, what do you call it, a frog in my throat. But all my men, all my kapa haka men did pretty well and I was really proud of them.
I'm the same, we did pretty well for the girls and the main pokana that we did today made me happy and made me feel proud to be a leader. So I'm happy.
Te kaumarima katoa ngā kapa kā eke ki te whatarangi o hine rehia me tāne rore I te rānei. Ā, he rua te kauorau hoki o ngā kiritaki nei he uri Māori. Kamutu hei tā ngā pauako, he oranga tinana, he oranga wairua, he oranga hinengaro anō hoki, te mahi kapa haka.
It's not about how good you are or whether you're in sync or coordinated. It's more about the wairua for us and we practice equality within the rōpū. So it's more about whanaungatanga, manaakitanga, all about the āhua and the wairua more for this rōpū.
Hei te rua tau ki tuaka atu te kaupapa ki te puku o te ika. Ka mutu ko te pae mutunga kia uru atu ngā kapa nei ki ngā whakataetae ārohe. Huri I te motu. Te Okiwa McLean, te Karere.